Ikidandazwa c'amakara kiri ku giciro kirekire mu gisagara ca Bujumbura. Abadandaza bayo twavuganye kuri uyu wa gatatu nzero 2024 muri zone bwiza y'igisagara ca Bujumbura bati niyo abonetse umufuko urangura ku 95,000 ibitari bwigere biboneka.
Mu kwezi guheza amakara twayarangura 120,000 ariko ubu duharangura 100,000 ubu nisaba bisana biko biraboneka bukebuke. Ubarazimbye ariko araboneka. Ubu no mesi muvugo turangwa 95,000 byesha no gushika 100,000 byonye ngiyose nkimira yonyene. Abakira numwidogo baridoga cyane. Kaho nkomeza tataheza umuvugo twa turangura 60. Aje bumva mwiyo mesi naho hashi uduga kugira kuri 90,000 umjarahinduza cyane gose. Uvuga yuko mu miryango abantu baridoga gose amakarazimbye. Waratekeje amakara 2 batekeje 5.
Eka nabo twasanze bariko baragura ayo gukinjika bavuga ko amakara y'3,000 atagishobora gukora umunsi wose aho mu minsi heze ku munsi hakora amakara y'1,000.
Gashwe n'ingorane kure nkara n'utwa 3 bwa mu iyo minsi heze ubuto twari 15,000 mu gubu ga ari ya 3 boss jare no ari no mukunkura ku kazi kubera yibaza ko mengano bandamugavu mvuze ngo nteke nk'ibiharageho nugura ya 5 kubiharage nka nko nza guteka utuboga nyene n'agaceri niho niho nteka byotumaho ko kubiharageho nko ngase no kwirwa ndagura amakara nka ya nugura ya 5
naho biruko mu gihugu hagati hoho abo twavuganye basanzwe baranguza kuba yamanukana ibujumbura bavuga ko umufuko w'amakara muremure utarenza 45,000 kandi abo bayarangura bakitekerera ku rugero bashaka aho nyene ayo makara adashobora gushiraho igiciro yifuza ibiheza bikabaca intege.